Bamutwala Luzira kati bamusaide okutuuka wana asasulira kumala myezi mukaaga ali Luzira bwaba tasasudde kooti egenda kutekinga action endala okulaba nti nfuna sente zange ate ne sente z'Oluzira ez'okulya Luzira ez'emmere nzikiriza n'enziwaayo ez'emyezi mukaaga kubanga mbadde ndaba omusajja abadde ntuusiza wabi.